Simbizi tugusanze kwa Maître Muvayo aha waje gukora iki
Maître urazi uko ari umubyeyi wacu mu artiste hajya Maître hajya mu kinyuta sinzi kura musanga muri karaoke afise akara kuvugiriza guitar bo Maître yo fete Maître Muvayo nuko yagiye mu bavoka mugabo ari passionné cyane n'umuziki mvyibuke gica ba Steven Sogo ba kaka bone bande bose mwabyibuka kera haya kuri tempete no hantu hambere hatangiye kuvumira cyane by'amakaraoke umuziki umeze neza bisigura yuko umuntu ari passionné n'umuziki abazi n'ibazo by'abanyamuziki no munsi dufise umunyamuziki umu entertainer ari mu kibazo rero biroroshye iyo umu entertainer ari mu kibazo ugacugenda ku muntu nawe asanzwe ari umunyamuziki ari umuntatena nyene kandi atahura ashobora gutahura ibibazo by'abanyamuziki kujya abanyamuziki tugira kugwembe hano turi mu entertainment tugira kugwembe urumva turabantu twadufise influence turabantu duhura n'ibigeragezo byinshi turabyumva tugwa mu mitego myinshi rero iyo mitego myinshi rero duhura nayo hariho rero abantu usanga iyo umutufate nkashaka kurenganywa cyangwa umunaki ukagwa mu mutego umwe mu mitego twama duhura nayo urabizi byo bahurege bahuye navyo inshuro nyinshi kandi byose kenshi uzora imitego tugwamo abari ibintu bijanye n'ibintu by'ibico by'ama merci urabyumva rero Maître Muvayo yarabaye no hanze cyane yabaye muri Canada arazi neza mu bindi bihugu biteye imbere bo barazi neza ko ibyo bintu biba niyo mpamvu bo mu bindi bihugu harabayeho n'amategeko usanga hari amategeko ari sample sakingira umu artiste umuntu afite influence sibyo ho arahari mugabo ngaho umva ayo mategeko nta yahari ufate nk'ubugenge nk'umukibazo bambona nka Simbizi cyangwa bambona nka Idris sibyo nibashobora kumbona nk'umu influence cyangwa nk'umuntu afise ari ofete urumva ari fragile sivyo kuko urumva bujye batugwe turi fragile ko duhura n'ibigeragezo byinshi hari byo dushobora gusimba n'ibyo tudasimba sivyo mugabo rero tugira tubura rero amategeko aza ntahura jewe nkicyo niyo mpamvu usanga nk'igisoda n'ama ntanga example nk'umusoda arafise isentare yiwe yibita auditora militaire kubera abasirikare nabo hari ibindi bintu bo babamwo twebwe tutamenya niyo mpamvu wewe ufise ikibazo n'umusoda ntimuburanira muri tutashobora kugira ikibazo kimwe ugasanga wewe nk'umusivile wewe
ntitwaburaniye hamwe
ntituranira hamwe kubera wewe ibyo wahura nabyo si ibyo twe dura nabyo rero kubera rero amategeko atamategeko yacu dufise si ibyo mugabo dufise umwavoka adutahura amenya icyo turi si ibyo nicyo turi muri societe nibyo dushobora guhura nabyo muri societe biroroshye ivyo ariko arabyerekana agaca yishimikiza n'amategeko asanzwe hari kenshi nibyo byatumye ubona kenshi nka balandri promoter abezwa baholege bezwa iyo habaye ikintu umwe n'icyo ucumvise umvise ati n'umu artiste yagikoze kandi bivanye na kayise dufise burya umuririmbyi gushika uno munsi ntara mu entertainer ntararonka ishusho nziza muri societe urazi twariswa abavuayu tuyitwa ibintu bitandukanye amazira atandukanye rero icyo cyeyi ntikiratuvako nicyo gituma rero mu gicyo cye kitaratuvako ikintu cyose ni ukwagiriza uri umu entertainer kigufata n'ingoga mugabo rero duke duhura n'umuntu abitahura ashobora kubyereka akabishira imbere usanga kenshi turenganuwe usanga kenshi tuko turazira ubusa yego
byarabaye kuri Landry nkuko bivuze byarabaye kuri Oleg byarabaye kuri Factor tubona Idris Imbizi afashe ya mbere kugira ngo ashobore kugwana turabe yuko bashobora kuvayo ari kumwe na Jean Maître Muvayo uno munsi birabaye kuri Belly Chris ariko ntituriko turabona abaririmbyi ntituriko turabona cyane abantu bari muri entertainment biruka inyuma ya Belly Chris kugira ngo turabe yuko ashobora kwezwa ariko uno munsi Imbizi turiko turamubona cyane uno munsi byo uri kurakora muri entertainment na showbiz ubivuga kwiki mbega Belly Chris birashoboka yuko ejo canke hirya ejo dusaba kandi kumubona yezwa
bo ndizera ijana ku ijana kuko ndavye uko bigenda kose sivyo dossier umbera cyari iri mu butungane sivyo uko byagenze no kubandi sivyo je sino sinshobora kuza mu kintu umuntu ari cyo ndamwagiritse ko ncamba mufatanya cyaha mugemba ndi igemba ndishwe bibaza muravyibuka igihe cyaho rege yafungwa twaravuze ko twarabona ati no ini entertainment sivyo ni yari entertainment igihe cya Landry twaravuze gusikira twa madusaba ati nuko kuko ibiriko biraba gushika kuno munota ntateko nayimwe riraho nyango ko nuburenganzira bwa ubutungane niko bimeze buraba bufise barafite inshingano zo kugira zo gukora amatohoza sivyo bimaze kuba no ku bantu benshi cyane sivyo gusa no kuri Bel Chris naho nkuko warubivuze biraboneka yuko abarimbyi benshi batariko barabizamo cyangwa babyitwararika ubu ni bwa bumwe tudagira twamadusemerera ati peu importe ibyo dupfa nta rukundo je na manda bivuga nta rukundo dukeneye muri industry for real nta rukundo nta n'urukundo rukenewe sivyo twankane ntangorane mugabo tubumwe dutahure yuko tumbe kujya kwa basoda cyangwa kwa police ariko ibyo bita ethic hari ethic militaire sivyo wewe dusangiye umwuga dukorera ni wa mugozi umwe dusenyere ku mugozi peu importe ibyo turi mu butandukane bwacu twankana duvise ibyo dupfa umusoda dufate nk'umusoda hari ama histoire uzamva ngo urumva ngo yagiye mu ikonje sivyo azamva ngo yagiye mu ikonje hama ngo yakigenda ngo kumugore wiwe sivyo urabyumva okay avuye mu ikonje bagiye ku rugamba umwe yagenda kumugore wiwe akomeretse wa wundi ko arabambaye umwambaro umwe sivyo rijya bendera babambaye aravuga aramuterura ivyo bapfa hiyo byo mu miryango niba bihwanye n'urugamba bari ko baragwana mu gihugu sivyo peu importe abanyamuziki nta rukundo dukeneye ivyo dupfa ni byinshi mbagaho turakwiye kuvuga ati duharanire ino industry duharanire uno mwuga n'umwuga wacu umwuga umuntu umwe ateye imbere ni cyitegerezo twese tugira France tugatera imbere mbagaho no munsi uteye imbere aca kwego sivyo je ndazi je suis sûr et certain yuko impamvu abari imbyo twese kwaragaraga kuri bya Bel Chris najya ama content yiwe sivyo uwo nambari miliyoni 5 nambari miliyoni 100 miliyoni 200 igya ni showbiz kwisinzima showbiz irahaba sivyo showbiz irahaba kwisinzima urumva rero iyo showbiz ni
kandi ni biryoshya entertainment
biryoshya entertainment dumfate nk'umuntu aryoshya entertainment tutwifata nk'ibi yari ugira turyoshya entertainment gure nama mvuga ati impamvu turonka amakuru menshi ava mu Rwanda cyangwa hehe ni kuba tutarema amakuru y'iwacu ngaha sivyo rero na Bel Chris ni umwe mu bantu batuma turonka amakuru dukorera ko no musi turonka amakuru imbuga zikavuga hari iminsi wazo usanga wanditse nka Bel Chris kuri on trending umva niwe ari kararoni ari popular en somo sivyo bisigura iki tutagiye turakrea amakuru umwe nayo industry yacu nishobora gukura sivyo rero des fois hari ayo makuru dukrea ugasanga abantu bayatwaye uko bayatwaye ukundi nk'uno musi urabwira umuntu ati abana bro Bel Chris ari mu kibazo dukeneye ivyunguka kurazi turabikoze ukaba wareke turakoze ukaba landri twara tubashira amahera urabyibuka
tukegeranya uburyo
gufungura tukamushira amahera turabikora ugabo uno musi urikora ku muntu ngo nakore kuri ama miliyoni yiwe nagurisha cyakirata iyi ni entertainment nicyo ni divertissement ni kugira turonye amakuru uno musi tuko turaduvisa ibitero byinshi cyane biko birava mu Rwanda pa example uno musi tuko turatukwa cyane raba kuri Twitter uguriye Twitter n'ibitutsi gusa none bibaze ko ivyo bitutsi tuko bizibira gute tutagiye turakrea ama content urabyumva rero turabe ingene cyo turashyigikirana twunga ubumwe dusenyere ku mugozi umwe turabe yuko umugenzi wacu umwe agize ikibazo ni ikibazo cy'iwawe
uno munsi hakogwa iki kugira ngo Bel Chris ashobore kuva mu iwero rikuru rya mpimba nk'abantu bari muri entertainment
ni twunze ubumwe tuyatumenye ikibazo afise nkaho turi muri groupe imwe ya nuze ijya groupe
ya promotion
ya secretaire amaze kugira icyo akoze juillet 26 sivyo aramaze kugira icyo akoze kandi cyiza n'abandi rero cyenda gutumye kabisa tugire support sivyo kuko ntibadukishe mu igisho ugize ikibazo bacha dutwenga
yeah
eh shatwe kana ne babantu bimeze ko nuko sivyo lolenge sale sur les vivants famille akagahuzu kacu ko munsi sivyo cyo tumenye tuzaho kukamesurira eh hari abantu bacha baje ngaho ngaya ama miliyoni kini na tuimarize hapa tuvyihereze iyi dossier tuyihereze tugiriye wacu zana bonya barundi menshi yari umpeti mu Rwanda bigeze gufunga kuri dossier nkinye
nyakso
oya peto mu Rwanda ariko no gusubira muri prison mengo
Titi Brown
voilà namba Titi Brown una uramutse mugabe le même dossier mugabe bari umunyarwanda bazamaze kubindura sa jua nini vraiment support ni dushikira cha sivyo mugabe tuvise wacu dufise nacho bari kigaba ci wacu meni ci wacu sivyo ni turi ngawe udushikira cha hano mugabe basi tubone ko ari ko soutien bahaye namba Titi Brown kuki batuye mu hana Bel Chris urabyumva rero umutima rero niwo bisaba yuko turema nzo bisaba yuko dukora kandi uwo niwe mushinge witerambere kuko nico cyerekana ko turi sude umuntu agize ikibazo tuje kwanza kuciyo nzorabe n'umupolisi cyangwa umusoda umugire ikibazo n'umusivile ashaka azu umushefu abanza umushefu ashaka bariso abanza kwanza kurabwa umusoda wiwe ati bimetse gute nta ntiyumviriza wewe uri umwana w'umusoda wagize ikibazo n'umusoda muto so awaji ntabaza wewe urabyumva abanza kwanza kujya kuri kote y'umusoda mugihe dufate nk'icyo kibazo ari kigisoda hari nk'ikosa ryabaye rya gisoda wagiye nk'ahantu ntiwari hari kure kuhinjira ntiwari ufite reception office iki aragufashe ibiki n'ibiki abanza kwanza kuyaga n'umusoda kandi ntajya ku ruhande rw'iwabo urabyumva ibindi by'uko amategeko yarenze nk'atayarenze baza kubimenya mu nyuma urabyumvaga mwene wacu rero dufise amakosa dufise iki kintu cya mbere tujye tuberekana kwanza yuko turi umwe turi hamwe kuko ni ikivugo kenshi cyane mukuru w'igihugu avuga ati turi kumwe twese birashoboka rero tutari kumwe tutari sude nta kimwe kizopfa gishoboka ikintu kimwe cyo tuma Berkris arongo butungane nuko twebwe d'abord turi kumwe nawe twoba umwe twebwe ko turi kumwe nawe kuko naho yoba hariya naho butungane usanga matoho zerekanye yuko ari turi kumwe nawe nibiramuhana no mutima wiwe arumva yuko ashigikiwe ko hari akenera ama visite akenera bona mi pro yagiye akeneye yumve uri kuravuga ku radio muri it connection umutahije nabo bari kumwe nibwo nabyo biramuha ikize ko ari aba bantu ma
uno munsi nimba muvugana na Berkris ahari mu ibero rikuru rya Mpemba ni gikavuga ameze gute ahari
aragwaye d'abord hari yuko yashika n'indi monde n'indi milieu utamenyere utamumenyere nk'umusirikare nka jewe ushikugwara urabyumva ushikugwara n'abarandiri bose igihe bashike bashise bagwara andi ushikugwara dabo mbwa mu nyuma uramenyera n'izi ikintu gusa kiri importa ikintu aguma asaba nuko yoro nk'ubutungane umeze neza
ndagushimire cyane
asante sana.